dhoge wende kod par bende paruru timbe ne madongo duto moruru nikech nyinge ber joma dwaro ruoth Nyasaye ng'e bende uru gi wende kod par bende paruru timbe ne madongo duto moruru nikech nyinge ber joma dwaro ruoth Nyasaye ng'e unje duto modak e piny bakuru ruoth Nyasaye bende uru nikech duong'ne nigi tekone mi uru nyinge duong'ne mowinjore kode notelo mana kachien haleluya amen
ruoth Nyasaye ber kendo ober herane osiko mochwere ruoth Nyasaye ber kendo ober herane osiko mochwere
unje duto modak e piny bakuru ruoth Nyasaye bende uru nikech duong'ne nigi tekone mi uru nyinge duong'ne mowinjore kode notelo mana kachien haleluya amen
Bakuru ruoth seche duto bende gone uru erokamano pile en kende en mano chuyuwa wanapake manyaka chien
Bakuru ruoth seche duto bende gone uru erokamano pile en kende en mano chuyuwa wanapake manyaka chien unje duto modake piny bakuru Nyasaye bende uru nikech duong'ne nigi tekone mi uru nyinge duong'ne mowinjore kode notelo mana kachien haleluya amen
ruoth Nyasaye ber kendo ober herane osiko mochwere ruoth Nyasaye ber kendo ober herane osiko mochwere
unje duto modak e piny bakuru ruoth Nyasaye bende uru nikech duong'ne nigi tekone mi uru nyinge duong'ne mowinjore kode notelo mana kachien haleluya amen
ruoth Nyasaye ber kendo ober herane osiko mochwere ruoth Nyasaye ber kendo ober herane osiko mochwere
unje duto modak e piny bakuru ruoth Nyasaye bende uru nikech duong'ne nigi tekone mi uru nyinge duong'ne mowinjore kode notelo mana kachien haleluya amen unje duto modak e piny bakuru ruoth Nyasaye bende uru nikech duong'ne nigi tekone mi uru nyinge duong'ne mowinjore kode notelo mana kachien haleluya amen
ruoth Nyasaye ber kendo ober herane osiko mochwere ruoth Nyasaye ber kendo ober herane osiko mochwere
unje duto modak e piny bakuru ruoth Nyasaye bende uru nikech duong'ne nigi tekone mi uru nyinge duong'ne mowinjore